Yeah. Thank you. nchi. Eyo najua au chui. Laana ya mtu lile pango na lango la kipepo.